Dushobora kuba tudahuriza tudafise ibyiyumviro bimwe, tudahuriza mu byumwe bimwe bya politiki, tudahuriza ku madini amwe, tudahuriza mu kwiyumvira kumwe, mu kubona ibintu cyo kimwe, mugasanga duhuriza ku muririmbyi umwe. Ikintu kimwe twokwigira ku Banyarwanda ni uko babitahuye ibikorwa byose bakora, bashyira imbere igihugu cyabo. Umunyarwanda wese ahagiye aniyumvira ati ni icyahe kintu nokora jewe nkoresheje potansiyeli fise cyo tuma igihugu cyanjye gitera imbere. Mugu uno munsi turacyifuza iterambere ry'iwabo, twibaza yuko iterambere ry'Abanyarwanda ari ryo rizoza guteza imbere Burundi bwacu. Rero uno munsi rero industry yacu ni u Rwanda. Abanyarwanda bo basengera ku mugozi umwe ko barazi yuko u Rwanda nibwo bumwe bwabo. Peporte ubutandukane bwabo bafise, histoire zabo bafise, u Rwanda nibwo bashira imbere. Mugabo twebwe hamwe twokwiyumvira gushira u Burundi imbere, tugashira igihugu imbere, tugasengera ku mugozi umwe, tukamenya duti igihugu kidushaka kwiki. Muri ico gihe tuba twagiye mu ntumbero y'igihugu. Muri ico gihe industry yacu yogenda neza yambu cyane. Simbizwa se Mavumba ni Murundi, nimvukiye mu Burundi, byagwa n'ababyeyi mwimvukire mu Cibitoki ariwe nyindire wa Simbizwa se Mavumba. Na mama papa n'umunyoni n'umwana w'abanyoni amanka bamwishwa bavumu. Mama sanswe ari mvukira yo mu ntara ya Ngozi muri komine ya Busiga. Rero se Mavumba nkuko namanda bivuga ni sokuru wanje, ni sokuruza. Se Mavumba niwe abyara sokuru umva ni Simbizi yabyaye n'indire Nindireye abyara jewe ari jewe Maniragaba. Iyo ndi ko ndidodora kenshi ari abantu baje muhira bari mu bintu bya Rusansoma, barabazi basanga siho ndi. Umuntu yari mu ajasanga yanditse ngo nitwa Idriss Simbizi. Mugabo ufite umva barakunda kubyitiranya, barakunda kwibaza yuko bivana na n'ubukuru izina rimaze kugira. Hari igihe usanga kenshi banyitiranije basanga izina rya Simbizi barifata ntije na Simbizi wa Semavumba. Mugabo amazina yanjye ni Maniragaba Idriss, nkaba ndi Maniragaba wa n'indere wa Simbizi. Simbizi wa Semavumba wa Muhenyanga, Muhenyanga wa Najugumbanya wa Gasobozi wa Karabona. Nkaba ndi umunyoni nkuko nabivuze, nkaba umwishwa w'abavumu kubera mama ni barubike umuvumukazi. Ikibazo cy'urugamba rw'2022 ushyira ku 2023, nuvuga yuko rwari urugamba rutoroshe. Ubwa mbere nkigitangura urugamba, benshi barabyibuka, twaguma twakira abashyitsi benshi baje gushika naho babigize akamenyero. Mugabo nafashe ya mbere ubwa mbere mvuga uti uku kuntu bo baza. Icyo gihe nagerageza ku buryo tugerageza guha agaciro abana b'igihugu. Ndibuka nkigitanguza urugamba, ikintu nise urugamba guko urugamba rwo guha agateka, rwo guha agaciro umuziki w'u Burundi. Narakreye page kuri Ntuzenya kuri GoFund aho nasaba idolari 300,000. Iyo page yabaye kreye na Kibo, Petit Frere Kibo, yabwiye ko n'ahandi ndi muri Trash Studio. Amwe muri Trash Studio nyene aba Kibo na bagenzi biwe. Icyo gihe yarankreye page ya GoFund kuko asanzwe ari muri Canada. Ndavuga ati ibyo nkeneye, ndakeneye support namba. By'ukuri hari abantu bakunda umuziki w'u Burundi, bakunda ingabire z'abana b'igihugu. Ingamba zose zagiye ziragwanywa zasaba uburyo, si ntambara twarimwo, rwari urugamba. ndavuga ndakeneye support yanyu ndakeneye agacumu k'ubumwe naho benshi bibagije ati uburyo nsabye n'uburyo ngomba gukoresha indi migambi wanje nda no muri description ari kuri GoFund nara décrivant neza ati si kamera nkeneye kugura kamera ndayifitiye si mikro nkeneye kugura si modoka nkeneye kugura si kintu nkeneye kugura ahubwo nkeneye uburyo bwo mfasha mu guheza agaciro abarembyi b'u Burundi kwa ico gihe haraza abanyamahanga abanyamahanga baje abamenyesha makuru bose bagacha bagenda kubategera gushika naho bamwe bakurirana ko bakagira ibiki n'ibiki mugabo ntavuga ati aha kugira mpamba n'abantu bafise uburyo binsaba nanje ubundi buryo ico gihe nkakibwa shize kuri dola amadolari jana abitwa ba pasi nzitonda bashira ko 50 abitwa ba Madame Jo ba Olivier Hagera bande abantu batandukanye n'abantu batashikana 10 uburyo bashoboye gukwiza bwa uburyo bwangana n'amadolari 180 bisigura yuko urugamba gose nagwanye nakoresheje iyo budget yo amafaranga naye naronse ariyo mpamvu mwambona kenshi mu biganiro bitandukanye kandi byaragizaho bigera ko muravyibuka yuko umwaka waheze babaye ubwa mbere kuva Burundi bubaho aho higeze habaho conference itegura conference muri buku muri imbyenge Israel Mbonyi igaza gukora one man show ngaha abari bamuzanye ba Potre Jean Paul babanje gutegura conference ikintu cyambabaje uwo munsi ninge namenyesha makuru byabereye rimwe nuko muri mu comedie mutima none rya tumye bamenyesha makuru cyambabaje nuko abari kujya mu bya mutima bose bace bagenda muri iyo conference de presse za Mbonyi babaheza $25,000 mengo Dero mutima ico giharo nk'abantu bake bari bagiye gutegura conference de presse kujya gutegera Israel Mbonyi ubwihe Israel Mbonyi yaragiye gukora concert ya wenyine yari one man show muvyibuka inyuma yaho gato hari haraje Bruce Melody na wene aza gutegura concert yagomba none akore one man show gihe yashika ngashikira mu bibazo enavyo ryo byatumye mvuguti uru rugamba kugira nshobore kurukora neza birusaba uburyo ko navuga ati batumye ko amesha makuru bagende hari none cyane gura ikindi kintu kuburyo ayo babaha cyande yaguze na gatano muri ico gihe ujya munyamahanga araza gatamba yirorera bose bagina aho bari ingingo imeze neza ingingo nziza nkijya ngingo nabone bamaze gufata muravyibuka dernierement ibiheruka kuba kuri Double J na Kiriku ni kujya nyine hari ibintu bita kwibwiriza aho naho bamwe bacyayifata nabi hari nabantu bagiye bavuga ati ngo simbize ngo ashike abanyarwanda bijya abanyarwanda bakoze ibintu byiza cyane gose kuko bo baramaze kwitabura baraje ibyo barimo uno munsi igihugu cyose yiko kiragereza gukingira imbibe bose bari kwagerageza gupambana kugira ntibavogegwe rero mu bivogegwa n'imico irimo mugabo rero bo baramaze kubona yuko baramaze dufate nk'abanyarwanda bo baramaze gutahura imico yabo kandi barayikingira bakagerageza no kuyambukana imipaka ariko mu namba ati naje uno rugamba ku bantu tuvyumva kumwe natubwo turashobora gufata ingingo ziwacu dukoresheje uburyo bw'iwacu tutirwe turemplikamwo ingingo za leta kuko ingingo za leta burya ni ingingo nziza ziri ku yindi nivo murabizi neza iyo hafashe ingingo za leta diplomasi birajya mu bindi bintu gacasanga hari n'abantu babihombeyemo kuko leta nishobora gufata ingingo ngo imiziki ngo ahanahana ntibivuge bica bitangura gusanzara mugabo twebwe nyene twibwirije nuko nabone bibwiriza bagafata inkingo ziwabo mu bindi bihugu byose bakunze ibihugu byabo hama abene igihugu bwo gukunda ibihugu byabo bagaca bamenya inkingo bafata dernièrement mu artiste yavuze yuko ngo je ngira promotion cyane ngo abanyarwanda niki niki ngo mvuga neza ngo abanyarwanda ngo abarundi naje vuga ati je kuri ubuga bw'iwanje nta munyamahanga yigera haca nibibaho nta munyamahanga yigera cyakora ubuga bw'iwanje je buri genda namaze gutahura mission fise yuko igihugu ntegeze kugihereza ibyo mfise nayo mpamvu je mu rugamba nariko ndagira ico gihe maze kubona yuko ingufu zimbanye nkeya niho naciye ndema ivyunguka mu 2023. Urugamba rw'2023 nuvuga yuko urugamba rwagenze neza cyane, kuko ari urugamba rw'ivyunguka kandi Imana ishimwe kuko umwaka warangiye turi no mu vyunguka. Murabizi neza yuko umwaka warangiye duhaye iteka abaririmbyi b'Abarundi, muribuka yuko ari jewe nandikishije amateka ya mbere aho umuririmbyi Big Fizzo avuye mu Butaliyani agiye gukora concert ari kumwe n'abandi Barundi bagenzi we n'umushyitsi yaraje avuye mu Rwanda twaramusasiye ibitenge. Nije namusasiye ibitenge, icyumviro n'icyo wanje kwari kugira mpereze iteka agateka umuririmbyi w'Umurundi. Kandi ibyo byatumye Abarundi sinzi basidukana niyonka. Nivyo byatanguye igitaramo ari cy'umunyarwanda muga byarangiye igitaramo ari cy'Abarundi, kuko nikimenyamenya ku bantu bari bari kuri Zion Beach barumvise yuko umu MC ahamagaye ati mushaka nde, bose bavuga ati dushaka Love Music, dushaka Big Fizzo, dushaka Linoji, dushaka West Design. Kubera iki? Branding y'igitaramo, igitaramo cyari cy'Abarundi. Nacambabazwa n'Abarundi bashobora gushira ku mbuga ngo rukara bumenyi zitandukanye, bavuge ndavuga ati ngo igitaramo cyahombye, bariko barabesha abantu. Ugaca wibagira yuko icyo gitaramo kiba kirimo Abarundi. Hajya abantu baraturaba bakadutwenga. Mwiyumvira igitaramo kirimo Linoji, West Design, Love Music, Big Fizzo, Monia Fleur, nawe ni murazi neza yuko abantu bankurikirana nari nababwiye yuko Monia Fleur azoririmba. Ugashumbira yuko icyo gitaramo cyubura abantu bigenze gute? Rero mu mwaka wa 2023 nari nafashe yuko je urugamba urugendo rwanje rw'umuziki ruzuye mu mwaka wa 2023. Mugabo nza gusanga bivaye n'ingano umwaka waheze. Cyambona vyiza yuko umwaka wa 2024 wo bari mu mwaka wo kuraba tukaraba tugasubira inyuma gato gore 2022 2023 tukaraba iyo myaka yose nk'iyo twayibayemo tukatumenya ingingo nyazo dufata mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2023. Ati kuki wahisemo gukora ivyunguka muri 2023? Nari meje kubivuga. Nta yindi solution imwe nabonye ari isigaye. Dufise ingorane iyo umuntu avuze ati nkeneye gukora kino kintu ngaye kisaba uburyo, baca batangura kwita amazina yose urukura segerereza umayibobo iyo ni nzara iyo ni iki. Ivyunguka jewe nazanye ni kudandaza service, unshaka kwiki nanjye inyungu yanjye ni yahe? Ibyo nibyo byiswe ivyunguka. Hari abantu bafashe ivyunguka babyita ngo ni giturire. Nivyo umuhini mushasha utera amabavu. Ndibaza abatanguye kuburanira abantu bwa mbere cyangwa batanguye kuvura abantu bwa mbere babikora ku buntu, kubera n'ubundi Abarundi murabizi yuko twaremanye ubuntu. Ubuntu biri mu mico y'Abarundi. Mugabo bivanye nuko cyo usanga ibinabiriya ndese bituziramo n'indi mico twagiye tuvana hanze cyane cyane abazungu. Ubuntu rimwe rimwe murabizi neza yuko na kera kuva kera hose muri kahise k'Abarundi narashobora kwenga inzoga, inzoga ishiye ndatuma ko ababanyi abavandimwe tugasangira, niko byari bimeze kuva kera. Ubwo uno munsi hari umuntu wa mbere yatanguje kugurisha inzoga amafaranga, kandi icyo gihe ndibaza icyo gihe yaratewe amabuye ku munsi wa mbere abitankura baramwisa amazina kubera ubwa mbere inzoga kwari kwa gusa lofeti kwamenya gusa aho ba inzoga yahiye baragenda. Mugabo uno munsi mu rugombo ugiye mu rugombo hari iwacu ya nzoga nyine usanga amarudipi apakiye bapakira amafusho amanukana i Bujumbura mu mihinga itandukanye y'igihugu. Rero vyose byagiye bitegwa nihindagurika no kujyana n'ibihe. Rero ni uko nako nabwiye ati numushingwa manza wa mbere yagiye bita bavuka kugira buranire umuntu amusabye amahera wabitanguje nawe yaratewe amabuye. Mugabo mu nyuma ofiri duita vya abaganga kugira umuganga wa mbere atangure kuvuga uti consultation n'amafaranga ya kugira kumvirize naho nawe ni umuganga wa mbere yatwa amabuye mugamo byarabaye normal rero iyo uri kurabona yuko abantu bakwitura ari benshi maze kuba byinshi demande zibaye nyinshi nashingira ikintu bita limit maze kubona yuko najewe abanyitura bankeneye ko ibintu ari byinshi ubwa mbere nabitanga uko unkeneye yarandonka nka posta cyasanga rero urubuga rwanje cyanke izina ryanje personality yanjye ikirakoreshwa mu kajagari none aciye mitamo kuvuga uti gwe no munsi unkeneye ndashireho barriere ingano kukugira abantu umurindi ugabanuke ana mpamvu ivyunguka nahisemo gukora kwari kugira ujya muri rimbye nawe nabayabitanze icya nkurako service ankurako kuko imbere y'uko service ndayigira mbanza kumujamwe nawe ni ko ibari ivyunguka nyene hari cyo abanyeneye ko nawe ne haricho nawe ni kugira anyenera ko nanjye ari cyo none mbanda mukineko icyo mbanda mukineko nivyo vyunguka nubwo buryo nayo mafaranga ayo atuma jewe abankurikirana abone inspira peut-être babi bocha mu makanda yiwanje uno munsi turafise ikibazo cyuko gushika muri 2023 nitwaronka uburero bwiza bw'abantu babeshejweho nino myuga yacu dukora nakaro turigira turonka gusha kuno munota kandi akono nagiye gusanga tudakoze ivyunguka nibishobora gukunda uno munsi turafise ikibazo yuko nitwizegwa kuva je nambwiye gukora ivyunguka umwaka warangiye dutumwe ko mu nama zikomeye je ndamaze gutumwa ko mu nama za Nations Unies ndamaze gutumwa ko n'umunyamabanga mukuru umugambwe Sende Defdet umugambwe twari igihugu baradutumako ndamaze gutumwa ko mu nama n'umushikiranganje turiko turigira hamwe ni gute ibi bintu dukora nabyo nibyo yirije bitere mu kigega cy'igihugu iyo natanguza umugambi w'ivyunguka sinari gutumwako mwaratubonye kuri Flambeau de la Paix tugiye gushyigikira urumuri rw'amahoro umunsi wo kuruzimya dutegwa n'iteka yuko n'indirimbo yakoreshejwe mu kuruzimya n'icubahiro yaruzimije urwo rumuri rw'amahoro aritse rwo turi kuri podium turi ko turaririmba ibyo rero ni bimwe mu byerekana yuko umugambi w'ivyunguka nahisemo gukora numugambi mwiza cyane kuko uno munsi giwikene abantu bakora mwaba mwumva umukuru y'igihugu dernierement hari jambo rikomeye yavuze kandi iyo jambo nanjye na mana rivuze peut-être ko yari nyine icubahiro yarivuze abantu baravuze amajambo menshi bajya abantu bavuga amajambo mwe najya agenda bitinya nka Burundi umukuru y'igihugu akubwiye yuko afise amatoni muhira y'imbuye afise amatoni y'ibigori afisa matoni y'umuceri nikanga hejeyo na manda berekati ndiko ndarimba mu mwaka uheze narimbuye ibigori narafasha na ma video ndaberekati jewe nk'ubusinzi kiro cy'ibigori kigugwa ngai ko ndavyirimira kiresu no mwaka nagize ngwana y'imvura naye handi hoho abahinga banje bambwiye ati mugabo naho byagi nchanteri bindi muri sezi kurikira ko nuko cyo risk yaye na rien uravyumva je ndarafasha ma risk none ejo jewe ni nakubwira ati iyifu niyo nimburi dutombye dufise uyu nico mu kuri igihugu atwigisha gukora kandi mu gukora afati ya mbere ego c'est vrai arafisa ma intendance niki mugabo niyo cyamwe mu kuri igihugu exemplaire y'ubunebwe bigiya abikora kugira twebwa twara je ndakora ibintu by'imiziki udufaranga ndonse cha telefone utwa mashaki andabiri mirima yanje nkamubaza ati ubu umurima umeze gute hakenewe ya ifumbi rero ivyo rero ni muri ya ma inspiration na ndi umukuru w'igihugu ntibibuza yuko no kwiyunganya agira nkaba irakarurira abandi ko twese dutuko dufatira example kwa incubera umukuru igiko niwa dutware atweretse yuko ajyama tutafa kazi gani je ndakora imiziki nkora kazi k'imiziki turazi neza yuko muri bunobozi dukora nama nabihanuye n'abaririmbyi batandukanye umurimbyi niwe muntu wenge nashobora kumara iminota 5 kuri podium agatahana miliyoni 5 miliyoni 10 twarubanye no mwaka aho hariho projet hari umuririmbyi yavuye muri mu Faransa ahabwa miliyoni 900 sivyo toma twumvise abaririmbyi barahawe miliyoni 10 miliyoni 5 mugaje usanga ayo mafaranga ntibiyumvira ati ko nonsa no mahera natatonga ubufise urashobora gukota twarabonye abaririmbyi bahawe inkwavu mugandi tugize tubona mu nyuma naho byagenze gute tuzagiye turasemerera ngaha ngo tubere akarura abadukurikirana muri ico gihe n'indongo zisanduka n'izo twiyumvirako aya nayo mpamvu no mwaka uyu 2024 jewe mu mwaka wo kwimbura niko je na wise kuko mu 2023 umuntu yarakoze ivyunguka nkeneye yuko ama audience dufise abantu dufise tubakarorero turakeneye yuko abana bacu je nkanje mpamvu nkunda kugwana cyane iregeze gukora ivyunguka no kwara mfise abana ndafise akana kanje gito mwami kazi yo nshizemo umuzi bacaka utamba no ejo nikatorana umwuga wase sata munganya se yabaye kwisati atacho yigeza mu marira ngo agire value rajoute yongereza hagaciro umunyamuziki kuburyo umunyamuziki yobeshwaho umwuga wiwe bizogenda gute nayo mpamvu rero gufata inyingo yo gukora ibyunguka ni ingingo nziza si kuri jewe gusa uwo ari wese yiyumviriye gukora ibyunguka haraho yageze mwarabonye muri ibyo nka Big Farias yarahawaye agaciro kiwe muramwarabonye muri concert ya itaki 30 yarafashe indege araza turamusasira ibitenge akoze concert ahejeje bukeye yacyafata indi ndege asubira mu Butaliyano kuri umujyango ibyo byose ni byunguka ni nakazi kunguka akazi kunguka stadiri kumenya agaciro kawe ukamenya n'icyo keneye ko jewe mukubaho kwanje ku isi ndifuza yuko ijambo navuze izogira abo rifashije hama ati umwimbu wakuyemwo wabaye wahe muri 2023 nivyo nababwiye meje kuvuga umwimbu ni nuko kuntu twatahuwe kuri bonane hariho igiteramo cha D1 mu South Africa muntu zenya bakunda makamba ndagota South Africa makamba muntu zenya imabanda twarabonye amafoto ari kumwe n'umwubahwa nyakubaho wigeze uhora umushikira nganje bindero Janvier umushinga mateka Janvier na murindi n'umwataza amateka ya Janvier murazi yuciye akoze mu ndero y'abanyeshure uno musubonye Janvier ari kumwe na D1 afise ya mishatsi nyene ukabona mushinga mateka Janvier ari kumwe na New Face ari kumwe na Star Boy bafise ya mishatsi nyene ucubona yuko hari ukundi gutahugwa ubwa mbere mu myaka yahera ntivyakunda yuko umwubahwa ashobora gutumira abaririmbyi ntivyakunda yuko umwubahwa atumira ati ngo dusangire ivyo ni ibintu tugenda tubona ivyo tugenda tubibona kubera uno munsi biragaragara yuko ino miziki dukora uno muziki dukora atari bwa bugenegene nkuko bavyita ahubwo ari kimwe mu bifasha mu iterambere no mukubungabunga amaro n'umutekano cyane cyane uno munsi gushika uno munota umuziki wacu je mvuga yuko dukoresha mu kubumbatira amaro n'umutekano umuziki niwo dukoresha mu kunga umwe kw'abarundi dushobora kuba tudahuriza tudafise ibyiyumviro bimwe tudahuriza mu byiyumviro bya politiki tudahuriza ku madina amwe tudahuriza mu kwiyumvira kumwe mu kubona ibintu cyo kimwe mugasanga duhuriza ku muririmbyi umwe biraryoshye rero umuririmbyi duharanira umuririmbyi tugwanira abaye akarorero muri sosiyete nicyo kintu ubu uyi turiko turatahuza inguvu umuririmbyi afise ndibuka mu 2018 inguvu twakoze kugira duhindura amateka y'igihugu. Hari inama zara zitangwa na nyakwigendanye n'icyo Petero Nkurunziza yera dutumiye inshuro nyinshi turabaririmbye twarazitabye. Uno munsi turitaba n'ibindi bikogwa. Uno munsi ko twatahura yuko ibikogwa byacu, umuziki wacu dukora, entertainment dukora, bibangikanije n'intumbero y'igihugu. Ku mubindi bihugu byose, abakora ibyo bihugu bakorera igihugu. Rero mwaka wa 2024 ni umwaka wo gutahuza abantu yuko bivanye n'umwimbu twaronse muri ino myaka ibiri heze 2022 na 2023 ni umwaka wo gukorera igihugu. Kwerekana yuko ibidukora bivamo inyungu iyo nyungu igakorera igihugu. Muri icyo gihe ndizera neza yuko ari umwaka umuririmbyi w'u Burundi umuntu akora mu kisa cy'imyidagaduro mu artiste wari we wese ari umwaka azokunguka cyane. Mu mwaka w'umwimbu umuntu wese azoba ari ku kivi azoba ari karakora azokunguka cyane. Okay, ati tuje gato muri industry u Burundi n'u Rwanda point of view. Na manda bivuga ikintu kimwe two kwigira ku banyarwanda nuko bo bitahuye nto twabubatse ndo twabakoze bujya u Rwanda ni go rufisi inyungu nyinshi cyane ku Burundi hamwe abarundi two kwicara tukitahura tugafashanya n'abaririmbyi bake banose amahigwe yo gukora n'abanyarwanda tukafata ingingo zibereye. Jewe ndibuka nagiye mu Rwanda mu 2012 naragerageje kwiga no bwa bwa mbere ngende nshiki Kigali muri 2012 narabonye ingene bo babayeho ingingo bafata ningene bakunda ibyabo. Hari jambo rikunda kuvugwa ati nta rugo gundi nta rugo rundi guba basigira kuvuga urugo gundi ntirukubakira ubi wawe. Muri imbyo murundi rakwiye kwimenya kwitahura akamenya yuko ingabire yiwe afise wenyine adafashe ingingo zo mubeshaho si umuntu wanduza wo gufatira ingingo ziwawe. Abanyarwanda baramaze kwitahura barakunda ibyabo ibikorwa byose bakora bashira imbere igihugu igihugu cyabo. Umunyarwanda wese ahajyanye yumvira ati ni cyaye ikintu nokora jewe nkoresheje potentiel fise cyo tumi igihugu cyanjye gitera imbere. Mugubu no munsi turacyifuza iterambere giwabo twibaza yuko iterambere ry'abanyarwanda ari ryo rizoza guteza imbere Burundi bwacu. Par contre bazokwama bajenga kuba iyo umuntu amaze gutera imbere acyaye exporter namba ntanga uburorero dufise twebwe ngaha iyo umuntu ateye imbere ngaha ikintu cya mbere bakora bamwiruka ko bifuze yuko asubira inyuma. Uno munsi aba VIP bose ugiye mu bubare bwose uzogenda udosanga bimwe ara maskoro kudandaza skoro hoho ni easy mugabe yahageze kuvuga yuko ati natwebwe umujiki wacu turabinyaza ubwe tuwubaka hamwe tu export wacume ngo umuntu aramenje ntidushobora ku exporta hanze tutarakomera nga mugasubwe turafise umuco mubi iyo umuntu atanguye kuyimplanta avuga utago bahageze yuko akomera acagwanywa namanda bigereranywa n'izi nzoga hari umuntu ashobora kuba yikoreye akambiro kiwe kameze neza akajya hit agashyara nk'abantu bamuterera ubushinge wa mwambiro akabona itegeko n'umenyo rivuye ibyo bintu bisubire gukora. Par contre ico kintu kimaze gukora higakomera hageze igihe cyo kwiyumvira ati none kino gihe tucyexporte gute nikuze cyosohoka cyokogwa higasohogwa hanze gazandaza hanze kikazana ya madevise. Umuziki uteye imbere plus umuziki uduze aca haze ngingo mu gihugu zire interne zo kubuza iyo muziki kuvuzwa iyo ngingo iyo zazivuye muri byakoze akarimbo kakagera kure uzamva ati iyo ndirimbo nizo subire kuvuzwa ku radio ingo ntumenye yizivuye par contre ibintu dukuze tugatera induru mu gihugu indani abageze yuko nababanyi za nduru bazumva iyi nduru ro bayumvise bacyabaye interesse navyo niyo ya exportation mwono musi miziki yose ikaze iduga baca bayizibira bakayihagarika atuno muziki ndo kuri kuvuzwa ku radio uno muziki ndo kuri kuvuzwa hakamasoka ingingo utamenye yo zaje ziva ronambo no musi dukeneye ko twavance yuko abarundi twitera imbere akantu kinzigo turakwiye kugahagarika tukaraba inyungu rusange ariko bwa bumwe nta rukundo rukenewe turakeneye ko tuba bamwe muri industry turakeneye ko tuba bamwe namba jewe niyumviriye gukora iki muzorabe no mu ma business atandukanye umuntu akoze nka boulangerie agashira haje mikate na mugenzi wose ashira haje mikate ugira mufuji agacana imanura akuyumvira ati urya kwashita haje mukate reka jenga nze ndateka icyayi cyayi ugya najya namba ashiza kabare reka nzana ama toilette publique ndayashire nga kuyumvira gukira indi bezwe a partir y'ibyundi bona solution aba yatoye ijya solution yivyaje n'ikibazo na ukraye solution cyo kindi kibazo yino ba kibacyaje mugabo twebwe y'umuntu akoze ikintu kimeze neza ikintu cy'ambere bacatangura kumugwanya bakamufugiye bisigura biboneka yuko kugira ushobore gutera imbere ngaha ni ibintu bigusaba ingufu nyinshi no kwihangana cyane ugwana ingamba nyinshi uno musi umwara crea kabare ya crea kabare atangiye kuronka abakiriya bona haje abantu ati isaye ni izimya bwo gasanga umwe ariko aravuza mu gundi yazimije bwo gasanga urya kivuza niwe aba yafyonde yundi nuko rero bimeze rimwe no industry abandi bo baramaze kwitahura iyo habaye ingingo zikabe ingingo rusange ari kuzimya bakazimya bose ari kwasaba bakatsa bose ahandi niko bimeze industry yabo niko imeze komsa gucyo badugira bose cyane re uno musero industry yacu ni u Rwanda abanyarwanda bo basengera ku mugozi umwe ko barazi yuko u Rwanda nibwo umwe bwabo peporte ubutandukane bwabo bafiste histoire zabo bafiste u Rwanda nibwo bashira imbere mugabo twebwe hamwe twokuyumvira gushira u Burundi imbere tugashira igihugu imbere tugasengera ku mugozi umwe tukamenya duti igihugu kidushaka kwiki muri ico gihe tuba twagiye mu ntumbero y'igihugu muri ico gihe industry yacu yogenda neza ati hagati y'u Burundi n'u Rwanda nabaye bafise inyungu ku Burundi u Rwanda ni gorofise inyungu cyane kuko nibo baza ko twebwe ntabwo turiyunga ku buryo twojayo mugacho ndabwiye cyocyo umunsi twitahuye tuzokwama mu Rwanda kuko twebwe turabasumba tala muravyibuka narabiberetse video muri rya show ya Christopher bobo Christopher bake bayitwaza ngo ni semi live murazi neza yuko twebwe abarimbyi bacu uravye bavishu ba Kidumu Kidumu mu bookinze azana na boda boda bendi we yose azana umusoliste umupianiste umugitariste bose babari kumwe abafata ama backing babari kumwe sadiri bo bakora umuziki w'ikibiriraho umurundi akora umuziki w'ikibiriraho abandi nabo bitwaza ngo ni technology igezweho ngo yokugira ngo semi live nyene wonsigura gutye kugira live wanumye kuririmba umuziki uracyavuga baracyakuririmbira iyo ntabwo ari live birababaje rero no munsi kuba nk'umuririmbyi yakoze live umurundi we love music bakoze live nta madeba baye abandi abanyarwanda bobo icyo badusumbije iyo bakoze ibyo byabo baca bagira bakatarisha ibintu byabo bakabigira binini mugabo tugiye umurundi yakoze live muravyibuka kuri finale ya Prime Music Bruce Melody yaje ngarimba amahopa mugabo Vishu aratanga live aravuza gitara aravuza drama aravuza iki mugabo hageze mu Rwanda mu itangazamakuru ryaho bavuze yuko ari Bruce Melody ngene yakoze live music bakoze ibintu bibishe twarabonye live za twarabonye live ya The Ben baragezeho bakuri bari ko baramuvugiriza agacha ababwiye ati bahagarike gato kubera iki nta nguvu bafise n'abandirimbyo muri studio niyo mpamvu bacha bitwaza ama semi live kugira umve yuko bari ko bararirimba muziki umeze neza kandi batari byo rero bisigura yuko nitwitahura neza nitwitahura neza kora twe dufise impano ziri hejuru uno mu Rwanda ni guru du profita cyane gusumba kuko nibo badukeneye nibo bazanga isoko ryabo riri ngaha mugabo umunsi abarundi natwe twitahuye d'abord hano bizogorana ingene ibyo hanze byinjira nga kandi tuja tubituna bataka nama ndabivuga neza kuko muri buki gihe kidumu yigeze kuba East Africa yose yayifashe aho nabarinzi bose bifuza gukorana nawe muravyibuka ba Juliana bande na Diamond yigeze kuvuga muri interview mugabo entre temps bacha baratahura yuko twe tutitahura ko twebe umurundi ni washobora kurimba neza igiswahili uzo kumviza indirimbo nka Superman ya Farias ni ndirimbo umvirije amajamba ikoze ningene ririmbye uravuga ati ego mu karere mu Burundi no tuvuga igiswahili cyiza mu karere tuvuga twandise ikinyarwanda burya ikirundi ikinyarwanda kiregeranye gato n'ikiganda kiregeranye n'igiha kirengeranye n'igifurero hari za Kongo na zande nururimbe nyene warurimbye neza indirimbo irashobora kugerayo rero barurimbye bacu abarundi ikintu kimwe kitwishe ni kwa kundi kutitahura kutimenya kutamenya uburemere bingamire dufise umunsi twitahuye tukamenya uburemere bingabire zacu muri ico gihe Burundi buzofata karere mu vy'imyidagaduro muziki na politike birajana kuko ya muziki na politike bitajanya niho bahe umushikiranganje w'imico ya mushikiranganye n'umushikiranganje ibintu by'imiziki niho arabi muziki ugajya kuri Palais des Arts hariho biro narabi gisomeye biro de musique et loisirs mengo niko byanditse ko hajya bishigura yuko hari abantu batahura neza umuziki n'indongozi harenze abantu ubushikiranganje akabaho n'abakozi ba leta bajye kudutunganiriza hariho n'ikigo BDA kije kwakira muziki yacu bakaduhereza amantu zenya kandi abantu benshi baba bari muri ibyo bintu bamwe n'abateknisiye aba directeur bari abateknisiye ni nk'uko hari n'abanye politiki umushikiranganje ari umunye politiki kuko nategeza kwiyumvira politike yokogwa kugira ibintu byacu bishobore gutera imbere rero mu bindi bihugu ko nabibonye namanda biraba nko mu Rwanda iyo hageze igihe cy'imyamamazo turabona abaririmbyi bose bambaye umutamano wa FPR bariko barayifasha kuyongerera amajwi no kugira mobilisation je dernièrement narabivuze no mu nama soso tumiye ko nanye niteye ku mukuru mugambwe yadutumiye namubwiye ati kera twari bwatahura igihugu na mission yacu d'office abwiye ati umuririmbyi ni umuntu wa mbere ashobora kumobiliza abantu mu mwanya muto ashobora kurarika mwanya muto ni afishe gusa ati ntihazobare ni twebwe uyu muri abarinzi ni bakenegwa bazobikoreko kuko turabona mu bindi bihugu turabona muri Tanzania bihabaye inama nini ya za CCM turabona ba Diamond ba Harmonize ba Kiba bose baricarana hamwe bambaye kandi mwambaro wa CCM bisigura kandi yuko utiyegereje indongozi z'igihugu bamenye ahugwaye ibibazo ofisi bazofamenya ibyo wawe rero avant abarimbye baratinya kumenya iby'igihugu mugabo no munsi avec le temps tugenda dutahura yuko igihugu ari iki wacu iby'igihugu ari byo wacu iby'igihugu bituraba rero si ngombwa yuko umunyamuziki abo umunywanyi w'umugambwe mugabo umunyamuziki gushyikira umugambwe yakenewe ko twama twabonye ndaza baririmbye benshi atanzoga banywa mugabo nama nababonye bagiye gukorana na Blarudi bagakorana nayo kandi bagakorana kuri Primus turazi nka ba Miri Pro ba Satubi na ba Mizima murazi yuko mu idini ipombe ni haramu ipombe ni haramu nyene twaza ndaza barinzi benshi ya Mizima maze gukorana na Primus mugabo kandi iyo dini igene iragubwira gukora akazi urumva na kazi après akazi umuntu ni bisanzwe urumva rero bisigura yuko kuko nka Blarudi nishira hamwe birondera inyungu z'amafaranga narabonye abaririmbyi ba Satbi ba Meiri bande bakorana na Union Européenne sivyo ishira mu jumwe bwa Buraya nishami ry'umwegi wa buraya ntiryo zangata nyungu ryazo rifise parafise inyungu zaba bakeneye rero ngajangara ingene inyungu z'umugambwe nazo umuringa tozikorera zose ziba ni nyungu nibisanzwe umurimbyi rero ikintu gusa gihambaye nuko no munsi tugenda dutahuza abadukurikirana bamenye yuko akazi arakazi eh ni nkuko najewe natambiye nkora ibyunguka hari ababyise igiturire hari ababyise iki bazira atandukanye mugabo mu nyoma bagenda batabora ko arakazi nivyo bintunze nivyo bingurira igitoro nivyo bindihine inzu nivyo bijyambika bikanyambika nabana cyose ibintu bimwe bikagenda neza bikagenda n'amashuri ati ni cyaje ikintu watawuwe ko nico tatayo ko muri 2023 ico natawuwe ko numugambi wo gukora ibyunguka uno munsi umuntu wese ari muri industry si industry gusa barazi neza yuko agomba gukora ibyunguka ico natawuwe ko nabo bantu batifuza gukora ibyunguka bazi yuko ubuzima ari bwa gusa mu bisanzwe udakora ibyunguka aba ari kinebwe naratahuwe ko yuko ivyunguka ari byo twese dukeneye kugira duteze imbere igihugu natahuwe ko yuko ivyunguka gufata ingo zunguka arizo zizotuma abaririmbyi batahura valeur ibyo bafise uno munsi narumvise abaririmbyi yuko projet y'umuziki ari projet nk'izindi ko umuziki niyo projet ishobora gutwara amafaranga arenga miliyoni 3 mugabe miliyoni 3 ugiye kuzinvesta mu kindi kintu kavuga ngo ngomba norora inkwavu gukunguka n'ingoga uno munsi rero umuririmbyi amaze kumenya yuko agiye muri studio atwaye projet y'imiliyoni 5 standard 7 naramaze kuba shiramwe ico kintu yuko ategeze kwiyumvira ingene ayo mafaranga azo yagarutse haba aku ou bien a long terme ico nico natawuwe ko kandi no munsi ndagira n'ubunyene mu mwaka ugitangura ndamaze kuronka abantu benshi bamaze kunsolicita bakeneye ko dukorana muri 2023 ico natawuwe ko rero nabo mafaranga dukorera bahise ngo nibiturire ori giturire muri definition ni kugura conscience y'umuntu kumukoresha ikintu atari bukore je nanje rero kugira dukorane nuko mba mbona yukuri mukuri kandi yuko ico kintu gishoboka ushobora kunzanira indirimbo idakoze neza idafise quality itameze neza ngo ndakwizeze yuko ibintu byawe bizokwa avance ushobora kuzana gutegura concert mbere yo gutegura concert uvuga tukeneye ko iyo concert dukorana kuri iyo concert mbanza kuraba ati iteguye gute iteguriwe hehe uzotumira abande nabande nabande ndanakubwira ati umurimbyi mukoranye n'isaho uyu mudakoranye n'ibishobora gukunda urabyumva so rero ibyo sigiturire nakazi nakazi mu bundi muti resume ya 2023 umwaka wagenze neza cyane ndibaza resume iri muri mu byo amaze kuvuga byose n'umwaka wagenze neza n'umwaka twishuwe n'umwaka twitwatahuwe no mwaka uduha icyizere cejo yuko hashobora kuba heza gusumba ati ibyifuzo bya 2024 difuza yuko mu mwaka wa 2024 mu byifuzo mfise nuko buri muntu wese afise ico akunda difuza yuko umuntu wese yotungwa n'icyo akunda udafise icyakora ndashane cyane udafise icyakora no muhamagarira gutungwa n'icyakunda kuko iyo ukora ikintu ukunda nta ruhombo ugira genda karo rero ntunzwe n'ibyo nkunda nta munsi numwe na posting ibintu kuma rezo sosiyo cyane cyane kuri Facebook niyo nkoresha cyane byo njohera nawe uri kurandaba gukora abakino kiyago ko kwiyumvira ingene wobeshwaho n'ibyo ukunda abandi twiganye baranzi neza yuko ukunyene meza ariko namye ndi kuva kera biganye ne nani ndi kuva kera uno munsi nivyo bintunze yangabire nari mvise rimwe rimwe naratwenza abanyeshure naratwenza abigisha naragira iki ukunyene abantu hari abantu benshi bankurikirana bazi yuko ndavise ingabire yabimuho ndaje tuno nandika munakamwenyura ngo kumwenyura rero nakubyaje ibyunguka iyo mwaka wa 2024 ndabasabiye yuko umuntu wese singo ngukora ibyo nkora mugabe yanyene ukora birashaka ukubeshaho hama shimiye na Trust Studio kuba baduhaye umwanya tukaba yagira tukabakorera nakantu kameze neza kumajwi ameze neza ndabakunda cyane.